Tembo the Adia Moves. Or actually, Iparo Manene. I don't know the exact title, but then Wapari Manene, something like that. Title len?
Wapari Manene.
Oh, jam 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 title jam 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 jam
jam jam jam jam jam Buparo kumwae kaka neremo. Buparo kumwae kaka neremo. Gigyo dwa kaongi mawayo. Bendo secho pepa chika kanu kwecho. Nie kamichamo yudrewa. Ni mogoru momi wa matin. Wabiro duko kwarego. Bendi paro kaka lwenye ne uok kidhi tugo kajirende. Kadhiero mio jodala hui neno karicho mabiro ketho nyithindgi. Jowabu paro kaka nwatiyo go badho eka wabile chiemb ji. Ni kipindi more mokela neno ka eta goma goma. Kawuono waparo manene. Kawuono we waparie manene.
Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Weche mopondo, weche mopandi, Inyenyo Elela.
Kineno kukuwa kuwami matiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo. Joa Jawa.
Jothum mokuongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge dewo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube. TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora maintie mana kar bedo.
Kete mana kai, kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Nyakora mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile inge maber ni mae number one Luo online channel mabendi ochung' e okang' manyime mar kelo ni gik matimore e piny Luo achiel kachiel kaka gitimore kuma gitimore to gi ng'ama otimogi. An pod gi nyinga pod gi denda nomari nasho mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele meng'ondo buka kata nyalo wacho nomari dhako ngori ni gichaki kore kumi ariyo to pod chwako sitirungi. Kaka pile pod wabedo hosted gi Game Changers Launch mabende yudore la Kisama iwacho ni kai Nairobi galuora mare onge gimora mora onge kumora mora menyalo yudo maber mar tongona maloyo Game Changers uothe clubs gingi iwinjo gimukete LTNN ibro winjo ka kumoro tin to liet kumoro kiaigo e koko mang'eny but mana Game Changers emibro yudo ka wapango down floor toge up yo mokalo piny wago e disco malo wago live band mongore manom to be kaka wan. Kinge maber ni poke subscribe ne channel ni ende subscribe. Kawuono. Wan gi nyien manego kanyo nyiri. Onego ji e TikTok, aneno konego ji e YouTube, onego ji e Twitter. Ogo gospel momako jomera ji timo challenge nyaka jochode. Ah, jokong'o ninde challenge. Aparo manene. Omera. Waparo manene. Iluongo ni Dickens Derek. En kaendi. Iparo nini maper kabisa ni embe ne ringe YouTube mare kacha cha endo te subscribe nikech ngina chuth. Achuthe moko no kao YouTube ne mono sedhi maber kabisa. But duong mari nyasaye makoro waneno sane ka channel ne omako. In fact kipimo channel ne gi LTN gina gina machiegni. Emani koro LTN toko nyasaye umulo medore gi lamba mamwa. Te ninge nulemo kende. Bit koda nyaka watieki.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas. Kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa e nembni wa magin 0711-92-74-4 kata 0707-295-6-2 kata 0707-681-4-5. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation.
Nyakora mboge wasedonjo kaendi gi jalemo. Kawuono adwa nabed compost maten nyiero ten nikech owara. Wan gi jatelo kang'e ni ung'e. Adwa mani wago kode mbaka matin kanyo no endo kaluwore gi thume ma be sani aneno kigoye nyaka BBC. En thum ma ng'ama pok owinje tang'e ni pok iwinje thum moro amora. Jatelo chaka chaka gi nyingi, wayudo fans every day. The other time kane wan kodi kaendi ne wan at 30. Sani wana 36, nyiso ni jialo fauchiel makawunu duogo giendi. Nitie jomoko ma maybe poko winjo information ni matin. Koro wadhe miyo gi roughly, to modong begedhe gi manye previous one. But they have to know that who are we talking with.
Mwesto jiteno kwe uru. Omari erokamano kwa hosting akawuno. Ginyinga in Dickens, Derek Omondi. And jawir mar gospel. Atimo gospel gi dowa mar dholuo.
Yeah.
Koro agone jitero kamano bende mose support my music career.
Yeah.
Kawuono an kama naonda wagomba kama tin bende mana enclosed within gospel.
Yeah, yeah. Ingeni apa ni host tu kama be miyo wa gweth maratari. The other time kana wan kodi kaendi ne wan gi microphone achiel. Yeah. Ne wakete moro ma abi oningo be ni samudhi le mutugo uwacho ni Nyasaye med paro LTN mondo mi wamed koro wadwa ni wabed gi stand ma kibiro ka. You don't need to hold a mic, no, you just talk. Wabu biro kumoro
bro biro
to mana kumedo lamo
wadhi medo lamo ni.
The other time mono wan kodi ne wakono jogi about your channel mono the I don't know generally how you've been faring on with the new channel that you've just created. Dholuo wacho ni opened mine yao
yanyalo wacho ni kamar Nyasaye tonge ngama nyalo piko.
Yeah.
Yeah, I think ni gima notimore no was just a test of time. Nena ena gima jikale mondo mi omedwa the strength in faith.
Yeah.
Koro the new channel dhi maber ne wachake 2 months ago.
Yeah.
And by God's grace ne wa monetize in 1 month.
All right.
Wayawe mabenda goniero kamano sana nikechi ne the only media platform that came through.
Yeah.
To even help me publicize that information. Mondo jio dhio o subscribe e channel maron.
Yeah.
Koro jino dhi mo subscribe kacha ma jio watch and we attained the threshold mar monetization.
Yeah.
Within 1 month.
Koro
sani the channel is 2 months old. And by God's grace, we're machielo kendo ochako dhi maber.
Yeah.
And it has grown from where it was. So right now we are at about 7,000 subscribers.
Wow, wow, wow. I think that is so great.
The first channel. The first channel is 5 point something.
Yeah.
The first channel nolal gi 5 point something. And this one is now at 7,000.
Ipani according to in, inyalo wacho ni, because wacho ni everything matimore timore gi reason. Iparo ni eti maybe mane plan mar Nyasaye mondo me o sensitize people ni bwana nitiere jama moro ma oningo be ni gin.
Yeah, I think awacho gaero ga wacho ni gimora mora matimore bwa piny ni.
Yeah.
Nyasaye ume. And he has a reason for it.
Yeah.
Kech kata kwa doke muma. No ene uwe ne mano chiwo rusa. Ni mondo jobo kale tembe mano kale. Koro an gadier ni Nyasaye nonge gimomi onotimo ma.
Yeah.
Kendo maybe nena ena ni mondo gaya kikachope gimoro ma maybe ne the medo hii nyamukalo gimano timoren. Koro he had a reason and I appreciate whatever happened. Ne late.
Yeah.
Nikeche wase work hard.
Yeah.
Mondo mwachop kanyo. Lakini nadugo ma wacho ni haa. Kamari Nyasaye to bro duoge wangi. Enda sene no koti more.
By the time mwana channel lilal, nintie song mwano trend sana. Nen mwane cha mari ya chela chel.
Nen mari yesu abiro kawono. Osana sebiro kawono.
Penjo pongo chunya be ineno baba. Wecho pongo pacha asebiro. Penjo pongo chunya ni be ineno baba. Wecho pongo pacha asebiro.
En thum mano mako piny kabisa. Yeah. And I believe ni ni reposted, right?
Yeah, I reposted.
And embe no ochako timo maber ko kete mar ariyo.
Embe timo maber sani o approach 100,000.
Oh, yeah. Thank you. Yeah. Manyiso ni machacha kare dodhi sana.
Macha dodhi sana.
But ni let me not say ni dodhi sana nikech Nyasaye ung'eyo.
Exactly.
Samoro doko do chope ite to macho chopo 100.
Sure,
so
sure.
We believe ni it was plan of God. Mm-hmm. Gisani ni endi ntie mabendi chako igolo mabendi ochako mako piny sana.
Yeah.
Tembo dhia dhia mos. Owacho ni iparo manene. I don't know the exact title.
Yeah.
But then waparie manene. Something
waparie
like
manene.
Title len?
Waparie manene.
Oh, jamja ne jopiny. Ngayon samoro giwinjo winjo title. Toge kia ni ene mano.
Aonji ne gimatil.
Buparo kumwae kaka neremo. Oh, oh. Buparo kumwae kaka neremo, gigyo dwa kaongi mawayo. Bendo secho pepa chika kanu kwecho, nie kamichamo yudrewa. Ni mogoru momi wa matin, wabiro duko kwa rego. Bendi paro kaka lwenye ne uo kikithi tugo kajirende. Kadhiero mio jodala hui neno karicho, mabiro ketho nyithindgi. Jowabu paro kaka nwatiyo go badho eka wabile chiembji. Hey. Ni kipindi more mokela neno ka eta goma goma. Ah. Kawuono waparo manene. Kawuono we waparie manene.
Ne watiyo gango ebe.
No atiyo go badho
ne watiyo go badho kore kwa chief ni kore kwa chief kaji ne an kipindi more mokela neno kaendi adwa wuoyo e thumbe ariyo mabendi omako piny gi endi cast wa dhie moko but main one en machoncha to relate gi masani. Wende ni kigoyo tiyudo ka gin achiel en wer madhi mos but omako ji. And I don't know that this is just your creativity or it is from the experience. Gik ma maybe ne kale maril. Ngeni nitie jok moko ma onge ndiko composition.
Yeah.
Like onyalo ndiko kata mana mara, let me talk of oga.
Mm-hmm.
Gik moko mono buogo ji madongo dongo gindi.
Yeah.
Mi yudu kaka gino no make mo diyore kia mo odwa tho. Mangate mo konye.
Yeah.
But it's not a real story, which means that this guy is just full of creativity.
Yeah.
So from you, mm-hmm. Nikech binga marandere, do wach ni ni chandu riki dongo koru gigi masa ni koru biro ni. Ma koru wari itupong ni kisa yudo. Oka wu marat, bata peja peja. Mm-hmm.
So, mukwanga nyalo wacho ni where is my talent?
Mm-hmm.
And when talent comes to you, it comes with everything that, like, awach ni gimora mora ma that talent involves obiro godo. Kora I can sing,
yeah.
I can write,
mm-hmm.
I can create beats, like anything that is around music, I can do it. Koro the experiences ma uwe were no. Some of them I never passed through them, but I experienced people go through them.
Yeah.
Koringa ni ajawa chogani experience is the best teacher.
Yeah.
Moko akale. Kaka mawacho ni nane noka baba seche moko. Odhi olingeti ya yende moro gi radio. Koparo kaka nyithinde kinyi nori. Indala kanyo. Mama ina noka enowe chiemo kanyo. Owacho ni nyithinda unchimura chimana bro chimo bang. Kine noka sufriye chini odong nono. Ma gimo bro, owacho no bro chamo bang eno kine. Koro these are some of the things ma moko kakale directly.
Yeah.
But I saw people coming, going through them. Koro an experiences ma I can say,
yeah.
Ni ok ni andiko gi andika.
Yeah.
Andiko gi out of experience.
Yeah.
Moka neno katimore moko benda kale. Yeah.
Okay. And duwa wachini in gi jok moko ma osa roundi ma are helping you in composition or this is your personal composition that you are just coming up with?
I'm creating my own songs alone. Andiko kenda, ta record gi kenda, and then now we produce.
Yeah,
ongenga mandiko na weri. I do them myself.
ingeni elemo wan gi lungo ni praise and then wan gi worship. How can, where can we rate your songs or where can we categorize?
Most of my songs are worship songs. But they are worship not that are so direct. Like ingeni into worship moro ma
mardengo.
Mardengo cha. But maker I try to bring them in an educational manner. Ma, ngato nyalo learn something from it. I'm somebody mobedo brought up in the village setup. All my childhood, wane baba wakata wekini dhilimo wede, sijui dhikanye no noko hero. Nikech not wano monitor nyithinde the development of their child, the discipline. Not wane yene mobed very responsible. Kora donge village my entire life. So I used to see things happen. Emomi aero gawacho kata mana ki join my live sessions at TikTok kacha aero gawacho ni gine werni will only be understood by those who went through the village setup and kech kanye mane gigie kitimore koro anyalo wacho ni wenda gin worship man gi puonj morei atemo kelo puonj moro in a diversified way of worshiping God.
Take this phone please. Awinji kiwacho maber kabisa and I thank God ni wane egine mar social media, era mar social media. And kwa wacho social media mano o entail nyaka the TikTok thing. And kichake ngiyo TikTok ni tijo moko mabende criticize that TikTok is not all that holy. Mabende kiwinyo jomangenjo moko broko nini ana weyo, ana wok, ana timurana ade gima chalo kama nono endo. Ine kaka jalemo. What is your take on TikTok?
TikTok is just a social media platform like any other. Anya loke le in form of this example. Ka adwa wacho ni I'm too holy tutiyo gi gima dhano emolos. Then okonego bena mako microphone dini nikech olose gi dhano. Okonego bena rwako launi nikech olose gi dhano. Onego bena wuotho duk. Iwinja. To wuotho duk no be kachako wuotho duk sani. People will categorize me as a mad person. Koro, the platforms gi kakitiyo kode is what matters. Kakitiyo kode is what matters. What you consume from social media is what makes you to feel like it is bad or it is good. Anatimo gospel music. Without these social media pages, maybe jindino kia kata ni aware. Most of the people that are getting reached, that are being reached by the messages that I'm trying to communicate, they are coming to know me or to know what I'm doing through the social media space. Koro TikTok is good to me, depending on what you are consuming, to gigi miketo kacha. And mwende gagi ekibende, most of my fan base, ibro yode TikTok. What takes people to my YouTube channel is TikTok.
TikTok, yeah.
Kendibo yodo ka views mantiere TikTok ngeny kata molo kata magi YouTube.
Magi YouTube, yeah.
Fan base man gode TikTok olo kata Facebook. So TikTok is good depending on what you are doing and what you are consuming. And it is also bad depending on what you are doing there and what you are consuming.
Ma in gimi wacho ni birds of the same feather flock together. In mano gimo kiyego. Kechi wacho ni kata ja piko motimo university. Ngamariemba piko. Nitie jomariemba piko mar very clever. They are very bright. Some of them have degrees, you know. But a moment that people will see them ekundi mar jo piko cha. Ok bi wacho ni nyene to rieke gi. Ibiro wacho ni jo piko gi kata kaka otimore like kata kaka gi shout kata ne nyako dhi kucho sije kana ok bi yudo kamoro lenge gi ni bwana eno timo university. Kuri wacho ni a moment ma isebedo gi jo group moro you'll be influenced gijo makuponisa ni wacho jo TikTok ni jo TikTok richo to nyaka in waketi ka
okanya iye gi wacho no nikech dine birds of a same feather flock together dine Yesu okodhi e polo nikech Yesu interacted one on one with thieves, one on one with harlots, one on one with sinners, but still he was able to go through the help of the Holy Spirit and God his Father, modhi e polo. Iwinja. Koro, ngamokete mentality neni birds of the same feather flock together. Kaito dhi odonje ginene, birds gemo wacho mag kuo na mag timo richogo. It will just come from your mentality and your relationship with God. Ka anginya sacha, to kata abi, dongina no ka kamwati me interview ni dongina no the environment. But gimowa madho dong en soda.
The same thing. Kongo nie ngewa.
Kongo nie ngewa.
To wano madho soda.
Yeah. So it depends with whatever you are doing with your reasoning and how your relationship with your
Nkechimbe ngato do wacho ni ana lemo katem interview ba.
Do kabiro temo interview ka. And that is where we are making so many mistakes.
Yeah.
We want to take that holiness to be so huge in us. Makoro kwadwa ni mondo wa interact giji.
Yeah.
Not minding that Nyasaye or yes, wamewa the mandate to bring back the flock that are lost. Okowacho ni mondo we interact gi joma osebedo mabeyo kende. We interact gi joma richo ka ukel gi koni. Depending on kaka ineno ng'ato. Koro okanyal wacho ni en gima rach to be in TikTok kata bedo e company mar jomoko, but mind what your principles are and what the will of the kingdom is.
Kawuono luongi e meeting gotieno. Awacho ni bwana donge dwara gani warade. One game changers gotieno and gi Javan Makajudo. Bikanyo ko chakore sa adek wawuo sama mielo javano ana jamiel bwana ngeni in urado kodi technique chunu wero gospel tidhi ga chacha ningena tiu mangeny ma saturday man thuolo tamielo javano koro bi warad kany manu promoter madwano mi 100,000
Okay, now that one is what we call prioritization and prioritization comes with your principles. Ana uona ngema ber niya kabire bano gotieno to Javan ni kacha. Ogothum, obviously there will be people there that can influence my character. Man ngene there is now a change of environment. Gima timore kacha cha opogore gi mine notimore ka sani. Sani we are in an open place so ngato ka indi manyalo influence my character to the negative. Koro there are some things mine as much as I want to interact gi jomo ko kabe I must say no nikech an mana dhano. Okanya wacho ni kata ngi Yesu to now temptations what kata Yesu no tem and I'm just human.
Yeah.
Koro kamiora thuolo mar kal offenses moko that I will fall into that temptation.
Yeah.
Yeah. Koro I must just set boundaries. Makata ka en 1,100 it has just to wait.
Yeah. Industry marathon wan gi jok moko maluongore ni bwana wan njoromba. Kikone ni bwana odho miel prince inda to koni bwana no kanya miela jawa bwana. Anan je John Junior. Tie jok moko mabende wacho ni bwana John Junior gine yua wer mana kia kake mielo ki bwana ana mielo enda. Aso nitie jok moko wacho ni a challenge no dago ni to ana ningena go gospel. Koro penjo ni poduogo iri. Ini onge gi shida ka jok matimo ne enda gini challenge. Osiepe enda ni kanye ineno gi challenge mar prince enda mar odongo swagaya. Ochako mako. Waparo manene ininge ni kendi wacho kacha ni we thank God challenge ji otimo mang'eny ahinya to jok motimo gi uting'o nyaka joangla ok ine ka gini wari ini
I would say kata the genre matimo is ohangla vibe namose winjo thumbe na unge natimo the ohangla vibe ano ajawa the beat doesn't matter in a song what matters is the information that you are communicating. Dine ni beat maro hangla rach. Dine thumbe nagi okugwethi jiwa kukuchuchu.
Yeah.
But because it's a beat that carries the message, very many people are relating to it.
Yeah.
So, mana kaka na wacho cha jiwa pogore.
Yeah.
Niti, mana kaka inbende wacho. Ntie jok ma prefer niya, ajawa mari indacha emargi. There is an information that inda communicates to them that they feel touches them. Ntire joga bende mabiro manakoni ye gospel naka. Togi wacho ni yes, it is the flavor of ajawa. But the message mangani communicate really brings me down to the point manyalo reflect. Koro waweke to these boundaries. These are just beats. Anase wer kata 2025, let us just anticipate.
Yeah.
I'm going to do Kiswahili vibes. I'm going to do the Hangla vibes mostly. Ibro yudo kasiche moka biro gi the Afrobeat vibe. Ibro yudo kasiche moka biro gi the Rumba vibe. It is just a beat.
Yeah.
But what I usually focus on sana and the information ma relay neji. Ka en gima nyalo touch ngato ma change a life. Amen. To ka en gima opoga gi gwedho ngima dhano kata loko ngima ngato.
Yeah.
Then I'll just say no.
Right.
Yeah.
Nyakora mogi kaki winyo kani endi pod wan gi iluongo ni Dickens Derrick ma bende nogolo thum kae cha enda aneno ka wan gosiepe na wanyaka iluongo ni Sam all the way from the coast wago jok moko winjo Kiswahili marach Ah, mago jok makoro koponi eto chako ni wacho ni Kiswahili tinyalo wuoro. Gachino mari wawinji maler ahinya. Wan kaende gi jok mabende mang'eny ma serious ma ensure ni gimoro amora ni sawa. Dickens Derrick pod wan kodi ka and wadwa ni pod wapenji achiel kachiel. E ministry maru mutimo, iyudo ka tips tin. Nikech ohangla to mari biro dhi game changers to osiepene biro mose gi gimoro. Ohangla wabiro pango show to ji donjo. And mano nyalo sustain an artist. It is the same thing with you people, you are artists. En mani koro in artist on the other side but ijathum. En mani koro ijathum mapako Jehovah Nyasaye. And sami pako Jehovah Nyasaye imbidwa ni dage ka jathum moko nikech mbele ka obiro penji obiro mage tiende. Yani podo onge koti, maybe dhi kumoro ma ji goye koti, en gi koti achiel, which means people expect your life to elevate as you grow in music industry. Question, ere kaka unu generate income apart from matindo tindo mwachoko e social media?
I'm one of the advocates that wants to diversify gima gospel ministry is. Nikech, we have gotten to the point maji want us to do so much of ministry and forget that we have our emotional life, physical life, psychological life. So I said in the other interview, Kawan Kodi, ni gospel artists, the reason why they are changing from gospel to secular most of the time, you look at they are never appreciated. That is one.
Yeah.
You just expect them to go and sing the dog dala. Not knowing ni ngani, ang odhi chiemo,
ang odhi chiemo
ya. Ang engi familia ne. And there are so many ways that gospel can also generate incomes. We can also create our own concerts. It's very possible. Wambi wanyalo create our shows, just bless people out there. But now what comes as a problem to us is the financial input. Mkechi broido ka, even the corporates, most of them, they would prefer to keto pesa kuwameenda compared to Dickens Derrick because Inda can pull a crowd due to the fact that Otimo, the other genre, the other side.
Yeah.
But Anangi Kwani, I have fewer numbers, fewer people who support compared to Inda.
Yeah.
At the same time, Iyudoka with the numbers, ngato ngiyoga nito, what is the payback? Kanga keto pesa ka, odwogo na. So, it is time that we also diversify gospel. Kikuwa kete ya kitakacha chania, anganiyo gwedhoa, wawe kama. I would just plead with everybody who is watching.
Yeah.
Let us appreciate the gospel artists. Nikech, they also take the equal effort. Ndiko wero kiyoto, man.
Yeah.
Ibro strained there. And ngato nching moro na ya wacho kamano kamoro kaito ngato penjani. Tawane mua origa, mwandithi ndiku nwawe. And I'm like, okioraga, but the song blesses your life. Koro kiwinjo kawer no muli. At least appreciate. I've gotten a few people from TikTok, from just random friends.
Yeah.
But they say, Dickens, you've blessed my life. Shikilia hi. Eka ataka sukari.
Yeah.
Rudy studio na hi. And I really appreciate that. Iyodoka when we do that consistently, wambi wamedo pull people back to this space. And it will get to a point, mangato can even sponsor your show. Or even if they don't sponsor, bro, chop at a point where you are also stable enough.
You can organize your own show.
But problem is you support gospel compared to the way they are supporting
secular.
Secular.
Okay. But on the other side, somebody can ask, like just some days back, I think it's not even a week, Nyakanobedge Legend Fest. Legend Fest, then show maneduare jokma are experienced. Donge, gisebu the industry. No kwenenu jono kidi, tonosebit kacha. And view mar Musa Jakadala, because I was trying to ask him, ni kanikao legends, mane music industry. Dakwa neno jok moko machalo kaka Jono Kidi and duoko en ni ninge ni joka koro ne koni to wan kocha. So I don't know your view ka ng'ato oloso show kaka an aloso gimoluongo ni talent fest, Luo talent search, something of that kind. Anyaloso gimoluongo ni Luo talent search to nikech wadwaro crowd mondo bio ne jok ma nigi talents gi. Walungo kata koth jarapogi moro. Wacho ni ogothum jogi ubi. Nikech ng'eno kata ka jo ayaki, jok malando HIV and AIDS. Gitiyo gi jathum mondo ochok crowd. Sani wan gi program mar Pepsi, mar Sambaza na Safaricom. Jogi tiyo gi jothum gi jo radio. Mondo cho oywa crowd nikech ok dang lende pap kikalo. Koro watiyo go kod kata watiyo gi Musa Jakadala, ori ni other artist, let me say so. Koro wandiki ni bwana, gimoro make chako tichako gi lemo. Makata mane graduation nyaka yur conduct pastor.
Sure.
E arus nyaka, but arus igo nyaka osogo winyo. Nyadundo wanji ariyo mama.
Exactly, yeah.
Koro in kaka jalemo, kuluongi event machalo kamano. What is your take?
Personally, I will come. Kiluanga in that event, I will come. This problem started from the point mane Christians started to differentiate themselves from the sinners. No miwa instruction maber. Biure pay, mondo we bring back the lost sheep. But gimanwa biro watimo, we found the salvation and then tukajitenga.
Wacheni bwana wanose yodwa bwana.
And I just want to impose it out there. Ka you are not going to these functions or to these events, where else are you going to seek for these lost sheep? We are, one game mentality moro ni church, ema lost sheep birega. Ngama birega ni samano ngamose radio se change mind. Na. Ni I want to go to the church. To the church. I want to follow the direction ya church. Ngamone go amany saidi, ngama ni okocha, mondo wakele koni. So if you call me for your event, I'll come and play my part and then I'll leave. Namango bedo blessed with my session, sawa. Namako bedo blessed with my session, bende sawa. But I'll just come and stick to my part, kind curtain raising. I'll raise the curtains and then I'll leave. I'll just stick to whatever time you've given me, then nishi. Whoever will get touched hapo, ni sawa. But sasa, there is also one challenge that I would wish to ask the fans also to consider. Hiyo doka samoro kaka kora an, abire e shomar Prince Inda. People have the mindset ni gidwa winjo Prince Inda. Sana makoro the other artists are being diminished. So, hiyo doka sama time na ucho koni mondo kora we, nobody is willing to support. Gingirito.
Prince Inda
is at the top. Let us just learn to appreciate everybody. You never know ni gift mane manyasayo mi. Ngat kangato ni gipotion mane. Koro ka in time na kati winjo ka okumori eri hata utulie tu nimalize. After nimemaliza let me go, then Prince Inda comes or any other artist comes. I love Tiogi Prince Inda because I love the way he's diversifying music and just the way he does his things.
I also love him. He's a friend of mine.
He's a good person. So I would just wish ni the fans kataka ubira events go just support that upcoming artist katoko mori. Just appreciate imotimo no ka one time and sacrifice. Kori yudoka kasa moro kata manaka kiwa chojo no kidi none gubino. He might have been having the mindset mar biro, but ko paro the reaction of the people kaka jinyalo react ka any stage kachacha don't feel near. There is no need. There is just that discrimination. Christians feel that we are so holy enough not to interact with your pain. Your pain bende feel ni jogi eki okwadwar ka wadwaro ngat mane okelo wakacha emu wadwaro.
Jo pain be sami donjono to gituomore ni en ka ubira.
Some of them make noise okwadwar ye stage nini. You look at demoralized artists son. So let's just appreciate time ne koru. The other person will come and will just enjoy the show.
Nitire joma wer machalo kodi, yani giwero wende gospel, but type like style magitiyo godo samoro pogore matin. Ngat machalo kaka embarambamba. Akieni imbende ise inyalo miyowa comment moro. Ojanya sae, but yomoti mogodo kata maybe composition pogore matin.
Ana, aukaero ga judge ji, aero ga wacho ni salvation is a personal thing. It's between you and God. Ching madhie polo, nyasaye okubipenja opinion mara ni toa embarambamba ni wakele polo koni kosineno na. It will be between embarambamba and God. Koro ngat kangato matimo gospel oko kachacha. Kata matimo any genre of music outside there. They also have their own personal relationship with their God. ma ok adwa nadonje. Koro en ko feel niya, ma is my best way ya kuserve Mungu.
Mm.
Let him do it. An bende my style na. Ibro yudo ka style nani an bende nitiere ng'at ma pinge oko kuchocho serious.
Yeah.
Not everybody can love it.
No, nitie jomoko mawacho ni tiyo gi beat mar ohangla.
Yeah. Mm. There are people who will not appreciate it. So just give them their chance. Otim mwinjo ka en bende otimo no ni more. But at the end of the day, we as artists should know that there is somebody that is up there.
Mm.
But we have to have a close relationship with.
Yeah.
Yeah. Koro kata kote mo gospel in a style neno. Otima tima. Maybe that is how he feels he can do it best.
Mm.
Yeah. Ukanyal bedo judgmental about it.
And engi malate ka samori golo wir tokomako. Ma gimose miyo jomoko oloso gimwa chokata ne kiki.
Mm-hmm.
Yeah. Mumari bira bira to. Uwondore no yanyo Dickens karene gin gima gine giselos gans bwana gimigo yonge and then he create too much attention to jitemo nitie bejo magolo handouts mariero mia bich golo kanyero share na gino moving
Mabaya ngima wagin jogo mawahero kundi mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadho e kodgi Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi. Ingo diuchenge kaka mag nyuol. Mago duto watimo ebo ot achiel. Chunyi osegombo, logo mawuoyo gi nyadhi. Poster mayuayo ji machiegni. Kik chandi. Rieko wa ni ka mar miyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en nono abirio. Achiel achiel, ochiko ario, adekario, abirio angwen. The Nash Pictures, waparo ni kinde, kendo wandiko sigana.
Remember, you have also to do what we call promotion. Yeah? Mm-hmm. Kaka LTN. En gima nyaka konji daily. Mm-hmm. Akete status na jineno ga status na pele.
Sure.
Ngamono neno nyoro chak nene kawuono. Like you just have to make it something which is there.
Mm-hmm.
Inere kaketimo promotion netumbeni.
Ana aero gawacho ni I'm in the hands of God. Anything he feels like doing with me, let it happen. And aeroga bende wacho pile pile ni kamar nyasaye. Bro dhim kende makata okichun, okinyal chuno. If it was that, let me tell you, let me give you a short history. Time ma channel na olal, I really questioned myself. Neanga gi a lot of battles in the psychological side of me.
Yeah.
Nikech I was like I had made so much efforts. Mano konego beni channel olal at that time. And now I went to the studio, I recorded a very nice song with the mindset near, this is the song that is going to raise my channel. There is some backstory beside Kata Chien Mara Sebiro, there is a lot of stories that maybe I'll use another platform to share.
Yeah.
But for this, let me give an example in relation to Gimi Penjo. Koro kase the agolo were ni studio. Mwadhe mwatimo very nice video. Iluongo ni Piny Podi. A very nice song with very good content. Yes, I was having a message to communicate. But the agenda was ni channel one was hacked. This is a new channel. We need to bring it up. Let me tell you, Piny Podi is a very nice song. Namapoko winje, odhiyo winjani. But it never got the milestone ma the other songs have gotten. Ase Biro came the same way. I was somebody who has been in the gospel space, but with the mindset not one anymore, I explode. Then Asebiro came when now I was settled with God and it just blew. Then after Piny Podi, we recorded, I think, again, Ngimana, which didn't also have any big milestone. Until I was like, ah, he channel sasa, time it at shika tena acha ishike. Eka nadhi koro when I was so genuine with whatever I was doing. Adhi agolo wir miluongo ni wapari manene. It just came like, I think it was just a revelation of something.
So you never heard that I intention?
Ni channel duwa
gulo. Bwana channel ni, wado ni wachuake.
Then after doing that, imagine, a post ginoero and the first day ma poste. That song is 5 days old. But already as it has garnered about 35 point something K. Nini?
Wow.
Challenges. The first day yenye nili post, nilishika hivu. I think we hit about 100,000 on the second day views on TikTok.
Wow.
Nimepost leo kitu kama jioni 5 hivi, the following day I think it took a day to hit 100,000 views on TikTok. So I would just encourage ngata matime wako kuchocho, do it with your genuine heart. Kiti meko woke chuni, you have that feeling in your mind. Let me tell you, the feeling mean gode pachino. Temadhi mulo mari, temadhi mulo the other person, temadhi mulo the other person.
Yeah. Yeah. Manyiso ni samoro kete megi intention, tinya lubiru disappointed.
Exactly. You can be very disappointed.
Alright.
Very disappointed.
So, ino kichulga yogine?
I don't. Jo TikTok ongeyo, there is none masechulo, kantire to watch your comments ka. There is none masechulo niye the team na challenge. None.
Tudongini jogi, bedwaro, they need to be appreciated. Nikech nitie jomoko mabe mana igima samoro.
Yeah, sure.
Ogine, what is your plan with them?
Yeah, so...
Koso gini gitim kamoroge?
No.
Okay.
Okay, I value so much when you wana nifanya challenge. Kila mtu my TikTok family, I love you so much. And I would really wish ni I appreciate kila mmoja for the good they have done. But gimane wawwe ni ya, idhi chuleko team. Hiwinja. Chuleko team no emoka team. Gibira bira because of the love of what I've done and they did it. Of which I'm thinking of the best way
to appreciate them.
It might be something physical, it might just be something, a statement or something, but I just feel like I'm happy for what they're doing. Koro, there's a difference between chulongato eko team ni gimoro.
To be appreciating gimangato team.
Exactly.
All right. Hey.
Koro anonge nga mase chulo no dio team na challenge. No?
Ke chulo nga toto chalgi ma gicha be unge chunye.
Yeah, sure.
Koro chunye chuna ni... Yeah, alright. Awinji malera kabisa nyakwara mogi. Hapa ni imbi winjo kanyo no endo. Wan Gidikens, Derek, bewa kuwa inerenga kacha mondo mi idhie YouTube. Mondo mi subscribe. Kikuwa bida bida ni ati wa support konchiel. Tokata kone be oningu bedi wa support. Koro. Are you having a manager as we talk, or you do your things by yourself?
Currently, I'm still managing myself. Kodo kanyalo wacho ni angi any stable management ma run my things. But I have friends who give me advice on what to do, what like inga inagi that inner circle.
Yeah.
Munyalo consult
what you know.
Madwana team kama ina nona. Yeah, so I have the people who advise me or I can seek pieces of advice from, but they are not yet registered as a management.
As management, yeah.
Manager, no. I'm not under any management.
All right.
Yeah.
Okay. Nitiere begik moko ma matimore sani. Milungo ni ilungo gina ngo. Gin gige mudo, but getimore lemo. Iyudo ni skandalo ma kuja lemo moro. Ge pasta kia jawir moro kia otimore ango mana kako otimore ajawa ende wacho ni unbende mana kako kwaero re ajawa ni kaka umbendo kweru rukata kumwapani ya tijileme
Yeah, so anyalo wacho ni it all comes back to your relationship inside. And that's why I'm so much against ngatuma wacho ni anayero nyasaye to the extent the moka nyali interact go mari nikech mari denyela jawa. Don't do that, Nikech. I'm just human. You never know. Some of these people don't even want these scandals to catch up with them. But wanajikuta tu. Because ya chien bende okumori gigi maber. Katimore. Iti yodo kalwenje gigoya goya in and out. So, anyalo wacho ni, let us not be so discriminative. Nikech gigi wambe nyalo mako at any time. Samoro kawahero, samoro kokuahero. But the bottom line is, try so hard as a gospel artist not to be found in such cycles. Nikech, odio oketho nying jite mar gospel. Kasa ni scandal o mako Dickens Derek. And the way nimesha pata maybe some a name outside there. Oko biketho nying Dickens Derek kende. Ibro winjo kaji wacho ni ajo gospel timorega kamara. Kori ngana ketho ne jite, all in the name of one person.
Yeah.
Kuranya wacho ni kikuwa be discriminative. Let us just be cautious with our ways. Ikuwa judge. But at the same time, wangi anento relationship wagi nyasaye chalna.
Chalona, yeah.
Ka relationship wise tight. Okonya let us fall into such things. Yeah.
Should we call you the king of Ohangla gospel? Gospel ajawa.
Oh.
Dikech inekech ngato kangato ko biro gigi moro. Ene mubini ene maene kanyo.
Yeah.
Angeyo nika gino seshika. Jibiru chako tiyo kwa demange.
Exactly.
But it will remain maybe nitie kumono ae. Something of that kind. So, should we call you the king of Ohangla gospel or gospel ajawa?
Ngat ka ngato nyalo bedo opinion ne. Personally, I'm not doing this to become the king or to do what I'm trying to pass a message. Koro, whatever the people will think, ntire ngat mabro paro ni ah, ngan is the king of ajawa. Ngato bende bro paro ni ah, is just doing gospel. Whatever the name it is, call it. I'll accept. But anto gipacha,
yeah,
I'm doing it to relay a message.
All right. Yeah. My Enoch near to you, I'm the
I'm
king.
I'm not doing for titles. Titles go apana. I'm not doing it for titles.
But ni gin gik mabiro biro automatically.
Yeah, gin gik mabiro, but now it comes. Mana kech, yudo kama fans wameipenda wakasema, this is the founder of this thing, let us call him this. But I don't want to get to the point mane ma impose that name on me,
yeah,
on myself. Nikora chako landorani, Deacons Derek is the king of Wangla gospel apana. Sitake kutangaza hiyo. Fans tu wakiamua waniite hivo. Itaitika. Yeah.
Gisani, wanyalo wachini, you are a stabilized artist kwa so upcoming.
Gisani, I'm a stabilized artist.
Not upcoming.
Depending. Depending. On the context. When it comes to finances, bro, I'm upcoming buyer. Aonge pesa. Aonge pesa. Makhani katakunya loro na 50-50 moro to war na.
Migi number.
Pesa.
Migi number.
01 01 01 33 33 43 43 984 984.
Ingeni ntia kaka
just yumga ninga to jina imejulikana huko nje, wimbo imetrend. Ni kuri ndao. We expect him with a Mazda, we expect
you with Caviate.
Idunga luku you are okay. Aonge pesa ba. That is just online, like ndio tunakuja. Ye your pesa atuna.
Yonge pesa.
Aonge pesa. Pesa aonge go.
One one and okay, from the other from yes, a biro.
I would not know, Pesa Pococha Kubiro, but I trust God.
Sana Sebiro,
Pesa di Biro Beleka, and Omaracha,
but Sani to
Pore, Moko Bedua Biro from sources, Moko corporates, YouTube, Nini. It will come, but for now, Now when it comes to lyrics and vocals and all that, when it comes now to the music art, hapo nae siko upcoming. Hapo siko upcoming.
Doka pani pesa cha bipogo nwa upcoming. Gigine.
Okay, ana aya wacheni ancora poge into context.
Nikeja moment ma ise wacheni onge pesa. Nyiso ni okenya timu gima msa anime duong temo.
Of course.
Nyiso ni in upcoming.
No. Upcoming, it's in the mentality. And the lyrics kind in the end, what I can do in terms of singing. Ako siko kwa upcoming. Upcoming enga tomorrow ma, obire studio, ameandika wimbo inaenda off beat, anaimba off kinini. Like, podo struggle to fit in the beat, to fit in the key, to fit like, enga mapod biro ana learn to sing. But personally, I'm not in that stage. I can write, I can sing, I can do a lot in music. I can create.
You can beats. Also help others in composition.
I can help you in composing your songs. I can do a lot in the music field. But koro ko biro kama koro ji organize events ka ji ruako subude ji tima. Kanyato luonga uru upcoming jo kama. Ayeni. Luonga uru upcoming to war na kata managi mora mamadhi.
Yoko rafuga pari iwi jema beri kabisa. Okado ni eti ntie step moro makali. Adwani iyu ude one on one. Yeah. Owacho ni kuponi eti jingiyo pesa. Kanyota an upcoming. But kakore jiyo dok ni koro idwa nge lyrics. Kanyoto kendo koro kikichake kawe ni eti an upcoming. Kanyoto koro.
Ntire jomoko be malungore ni gina artists madongo. But people write those songs for them.
Yeah.
And because God gives people different types of grace. Ipo yudo kamara. En marandiko we ran to deliver. Somebody, mara ni andike to pesane tin. Ngachacha ene ndiko ne, to ene modhi ochieme moloe. Koro people see him up here or her up here.
Without knowing
ni behind the scenes, ntie jokma ndiko ka, ntie jokma pushe. There are people that do a lot of things just to make him the image he is.
Yeah.
So let us not categorize artists because of the wealth they have. Let us look at, luunga wa sani to kiglock ka studio. Nisani sanga tukato ni ndikuendi ndikindi kindi kindi kiti record kindi. Ntia jomiketo neginyaka vocals. I work in a studio and I know. Niyodo ka chorus imeja vizuri na imba vizuri to kiwinje keenly. Ibo yodo ka they are vocals pin kucho che more med ne ginyako more. We more obiro med. The vocals are not the same. So, and the artist up there, but
pen kind of otiyogi ngufu marji.
There is a lot of people that are mounting pushing pressure on Eko Bed Kuro.
What about the studios? Do you have specific studio or inity mugu studio? We wakungu ngene ine no sawa yakora mugi light ol albert apa ni one sawa lenses woka panera cha yenya ine no jatelo aninge ni better land jatelo ni ukai oh sawa ikuru itiyo gi specific studio. Bwana stimo sebiro watimu interview ne jalemo okunyal dhe kamano makoro jo angla jo anglo kunwa ni etil ilando wach njili ka giwinjo to gesimo stimo bwana kubisema wa wan sawa jo musesi magoromo wan waingu stimo sebiro nyakora moga hapa ni kore neno waka wan wazonge mine neno kok wan mine no ka stimo lal kok wan my wan kor kro. You have a specific studio, or you work with any studio? Makataka wono ka ja studio magolo angla kaka kido ja Uganda, Javan maka judo, Elvis maka Phoebe, Wood Phoebe. Kagi mi offer you just
no.
Kataka ngatu chulo niko.
Kanyokoro we work with agreements. Currently there is a studio where I'm recording, and I'm happy ni. I have that studio around. Currently, kamati moga recordings maga, but when situations like that arise, katani ngato duani mono record na we somewhere.
I made this order chair.
That will be okay.
Ngane, miya order. Makena, blackare. No, ima ikaw blackare. Miya blackare. Iketo mangich kon. You are talking, just
yes,
talking.
So, actually, I don't have a problem with recording in other studios. They are just producers like us. And maybe they can even do better. But now when it comes to recording with them, we just have agreement. Maybe ka in ngat madwana team na wear. We must agree ni adwana team we wear on these terms. Nikech you look at that now when it comes to contracts, ntire when things become so showed here. Boy dokanga to dwano record ni but at the end ango ini zaidi
or record ni to donge thum
odonge thum or odi record ni but the rights dongne you never know. So it must come as an agreement between me and the producer or between me and the person who wants to pay that recording.
No, right.
Yeah.
Manyiso ni generally shida toki in go ni ati eh mano kumagolo go angla no kanyagole.
No, kata wan donge studio wadong we even produce secular music. Yeah. Okay, in studio mar gospel pio. We produce even secular music.
Makabiru kanyo ni bwana kuru ina me record I bet.
And I'm one of these producers. Maketo ni nyaka vocals in that secular song.
Makawaji ni matanye matajimbi imba twani olo na kanyo. Matanye.
Aketo ni.
Ayo. Haga ni noma. Haga ni noma.
Si mi ni producer. I told you in the first interview that I'm an upcoming producer. I'm still in classes. I'm still attending classes. So when it comes to job, we are doing that work to get the money.
Me all nakar haga ni no. Iko ni aman bora ukanya all haga. Get soda ni kaja ni kuni ngiyo kilo. Inya mede changa. Alright, Jekora Mogi. Iwinjo kaka Dickens wuyo kanyono endo. Thume ber sana kendo omako puonjo jok mangenya enya. And that's why I love this guy because the songs mogolo are so touchy and at a given point they are educative because you can easily relate with them. Gin gik mono se temore kata matemore. Nyaka yudu ka omako nge mangato nikech gin gik mo base gi life motemore. mosetimore ne ng'ato kata matimore kaka nowacho kanyo noendo. Koro gimwa nyalo timo kwa kelo msanii kaendi en ni ringe YouTube kacha chendo. First of all, mabende mato nyaka ng'i igone giero kamano negi supporti. Apane wan mukwerit nyaka chieng' we inge scandal kore kwa luongi. Wan watimo gima legit. Koponi ati wach moro nitiere waluonge aluonga. Tibet maber gimarach ng'eny tije moko ma obese mana gimarach ni wawinjo ni chiegi yany mano koro kwasieko gi microphone kiang'ane otho koro wadwa ni wan kaka joluo be wabed positive ma gimoro nya wuoyo ne ng'ato wacho ni yawa jamani wer maber to YouTube ne odhi to you people are subscribing kanyo to kungi ka uthule igone gi ero kamana ahinya fans mag LTN.
Joel TN, you are great people. Anybody who will come across this interview and has supported Dickens Derrick in whichever way, either by subscribing, liking, commenting, like follow up kwa page zangu, thank you so much, you are great people. Bila nyinyi, this message cannot reach, the fight has reached. Ntire jokuma, we categorize as the bad, and let me add that even to the things that we had spoken about earlier. Ntire jokuma wa categorize kaka jopinyi. But just to go and check the numbers that they have given that song. They are really promoting that song to even reach many other people.
Yeah.
Koro, we should not be judgmental. Amane gima duana gole mindset mar artists mag gospel. Duana ingianga gospel and they are restricted. Yin ko ruwak suit. Ruwak gine kikwa yudi gear force. Ruwak sub shooter. We kikiliel kama. Kiango. Like we are enclosed in a corner. Mangato is not free to do things.
Gede gimiyo gospel bedo jela molo freedom.
Kanga ni koro dipondo kamoro. Eki winjo ni kia nonene gi kia ngawa kure. Kia pastor ni nodhi otimore gango ku. Nikech kae ndio odie. Be free to do your things. I've just told you ni ankibire studio and it is a studio session ma we are recording. I'll do it for you. Because I want at the end, you never know mane grace masamoro. Nyasaye omiyo Tile Brown binene mar secular. Samoro Tile Brown kodwo gospel kato il fall. Maybe you never know. Nyasaye miyo kangato
grace mare.
So we should not judge. Let God be the good judge. Kikwabed kagima wane jela.
To dance moro masani ubiro maneno ka ji criticize but utiyo kode charge. Inge
it's just a formula ya
kudansi. Kono jigachini, hey, tojogi uduka jawa yike church.
It's the same as. Kimbi niti yoga goe sang. Dong siyasa. Liel kikelo. But right now, you doka jigonya kafribi ya church. It's just diversity. It's just diversity. We are just trying to diversify gospel. And I think so many people are doing it. Ino kataka joluo. Most of these artists are starting to bring in concerts. Kicha kokelo wasani, gila so sessions mag kesha and they bring people together. That is what we want, that revolution.
All right.
Koro, it's just but a firimbi. Ena ena miel.
Mayin miel je is a boss.
Ntire moko be madhi sana. Mato kata. Okange ya inya lakini.
Ober.
But there are some mao kenyate me church, mano obvious.
Makata kidhi golo nwa video mar manene wanyalo yire. Biparo manene.
Manene to kore kikele mato dojo na ngoya wa mwari. Manene paro na. Paro kata nigo
jingo. Doge, iwacho niye dance style.
But it depends with also the rhythm nini yalo. Acho chengeni ok, gimi nyakele worship. And gimi miele praise.
Worship watango luetwa.
You are worshiping. To praise, kata Dawdi nori omiel ni nyasaye maleuni nakupogore. Nen Dawdi no, maleuni noi ogin.
Machiege wacho ni na neno ruoth jo Israel. Komiel madugi o neno.
That is just but dance. But nitie moko be moko nyakele context mar church. Nano kore kado mpaka. Okinyal nyisani kora biro. Gima panga lecha gibetni wabire kanisa wadwa miel o praise gima panga. No. Mana wa dey too much. Koro, it's all about what we had said, boundaries. The way you personally have your relationship in your search.
Yeah. Adwa ni bende itieknwa king'iyo kamera kacha endo, iwuo gi ma fans mawinjowa, maybe osiepe moko mosechung' kodi achiel ariyo adek, and then you have to tell them your vision still and your mission. Where do we expect to see Dickens Derrick in maybe near future, in a year, in maybe 1 year time or in 2 years time, something of that kind?
Sitajipiga kifua, but I'll just say that I'm optimistic and I'm working towards my goals. I'm having that hope of being the next big thing in Kenya and the world. But it has to come through a lot of work and trust in God and the support that you people give to me. So far, so good. And I appreciate kila mtu hapo nje mwenye anafanya bidii kuhakikisha kwamba Derrick is moving to the next level. So everybody wants to be big, everybody wants to grow, everybody wants to achieve. That is me too. I want to achieve a lot within the gospel space. I want to diversify. There are a lot of things I want to do. So let us not be too much expectant about what's next. Wewawe nyasaye mokoro timare. Kanyasaye wachoni next year Derrick Korosudka. Mane kama brosude. Next Korosudka. Koro kado wachoni February. Abro biru kagi jeep. Abro bet kaselo sope. No. Let God take me in His pace.
Yeah.
Okay, die next. Sawa.
All right. Nyakore mugiwinjo maber kaka Dickens wuoyo and ani mana penje to dwoko akia kata ntire mabende udongo kanyo no endo nikecho kawinjo kata ko appreciate maybe one or two people that are closely with him ma maybe osetaye achiel ariyo adek.
Adwa go ne Billy Brady.
Billy Brady.
Erokamano maduong' sana.
Manu wuoyi gi news.
There are people, maki donje industry and you are new, they take advantage of you, they misuse you, and at the end, ibro yudo ka jitho due to depression, catching at all, you misuse my accounts, get hacked, there are things that are happening and they don't understand. But Billy Brady, from the first time Mase Biro caught the waves, Osebe doko shikilia, and up to now we are very tight friends. He's holding me up the industry and everything is running so well. I want to thank my director. That guy is sacrificing a lot. Samoro wa the shoot, equipment, they may fail. A lot is happening behind the scenes. But Ngano will always strive to deliver the best. My producer and the owner of the studio where I record, producer Katizi, Sante sana man. That guy is sacrificing a lot. A lot and a lot. He's pushing me to the top. There are songs that I even do for free. Because he just wants me to see, to be up there. Then I want to appreciate every person from the TikTok family. Jogi emomio wendega ongere. TikTok emomio wendega ongere for sure. And everybody who has taken their time to do the challenge, to even promote my songs. I know kajomoko kaonya kata imgi record videos of how to publicize my profile and all that. Asanteni sana, I can't just appreciate you enough. May God be with you. And now to everybody, Ma has been there just to support, maybe kataka ukaneno indirectly or directly. Sasa kama wewe. Dickens, let us come and talk about this and this and this. You've been there. Ntie jo kumokoma support you directly. There are people who support you indirectly. Samora eno dia dia tokata ukoketo kata comment kacha. But I'm a view, I'm a subscribe.
Akatoka. And in silent, but enkanyo.
Exactly. Enkanyo anakupush.
Yeah.
You people are doing amazing things. So I can't just mention everybody. But so far, kama umesha ni support in any way, asante sana na Mungu akubariki.
Alright, nyakore mugiwinjo kaka chalo no endo, mani luongo ni Dickens Derrick, mabende go gospel kanyo no endo. Wan kawuno waro pani okiwinjo, kawuno kachap ni ahinya. Nkech ng'eni ne wan gi jalemo kanyo. Mapori luongo ni LTN Lu Trending Nation, kuma mopande inyenyo lela. Wan imwechungi okang manyime. Wan ukwa bibiro ge scandal. Wan ukwa birito monde thom mondo wameny. What keli ne jopiny sama pod ngima sani kunyalo subscribe ne Dickens Derrick mondo mi ochop kuma jothumbe moko nitiere. Sawa, nodong kara par ni bwana LTN to gi team ne ochung' koda. To kwanyal konye kende, wan mana gi one subscriber. Unu joman kanyo over 36,000. Kumake, to mano ng'ene wating' kata nyasaye nyaka gwedhi nikech ichoro wach ne mbele. Medbedo koda kendo next time. Podano mari na shumari chieno jamo na mbele chene mineno mbele meyoko.
Neoganda Luo kendo e piny Luo. oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond luo, bedo sulwe mar oganda luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma, kick by your talent, our stage. Let the search begin.
Yes, nyakora mogi, mai luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo penyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende ibiro wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'eyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watimne the winners mo dhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo gi platform, gibiro wer, ibiro yer ng'ama wero mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechip in mabenya kago ni giro kamano. Wan gi Yugi Yugi mosechung' nwe thumbe ariyo. Wan gi Morris Oya Jaman ochung' nwe thumbe ariyo. Wan go Jode Wood Ndeo ochung' nwe thumbe achiel. Wan gi Kaka Talanta bende ochung' achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event, ana timo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete mana ka. Ang'e no brother maber.
LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela.
Kineno kokuo kuo mima tiende ni onge.
Isepe.
Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo kuom joangla, onge ane life ma jothum gi familia margi, ineno.
Luo Trending Nation, ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi, kaka gitimore, kod ng'ama otimo gi maonge deo wang.
Oh, uchim to chim bariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang mbui mar YouTube, TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora ma intie, mana kar bedo.
Kete mana kai, kete mana kukidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Nyakura mwge juwa Mikey and Kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelunwa weche kunde magiwoke, kaka giwoke, to bende gisa magiwoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa majo luo. Ikete kanye kao kikete Luo Trending Nation.
LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.